Assalamualaikum bokki Senegal
ya jofate
yalla jamu yag bak serim fallu ay geto
ñu ngi fi ci Italy di ñam yag fi ñun ñep bokk Senegalais
wa suit sound system production you know
Senegal
Senegal